Molweni, sinale ngxaki u 3 hlula ngo 4x dibanisa 2 zenza 3 hlula 8x tabatha 4. Into ebesinoyenza kukwenza nje ngoba sidla ngokwenza sidibanisa okanye sihlalise o x bodwa ngokunjalo namanani odwa ngasekunene. Ukudibanisa nokuthabatha ohlula hlula kunzima kakhulu. Le ngxaki yona ndingayiqala ngokuthi ndiphindaphinde onke lamacala ale ngxaki ngenani elithile elonelisa omabini lamacala ukuze ndidilize abahlula hlula. Leliphi elonani xa ndiphindaphinda lamacala omabini akuzubakho ohlula hlula kodwa koshiyeka amanani obuqu. Elo nani lichanekileyo lifanelekileyo lizoba kungu 8 kuyawunyanzeleka bani divale izigweqe niphinda phinde yonke lembonakaliso ingaphakathi kwezigweqe ngo 8 uzanibuza mnumzana maseko umfumene njani u 8 ndimfumene u 8 ngokuthi ngubani I lowest common multiple inani elincinane elingena macala futhi ono liphinda phinda ku 4 na ku 8 iba ngu 8 xa uphinda phinda ngo 8 izosusa abahlula hlula izawudiliza abahlula hlula akulamacala masibone yenze kanjani le nto sizaba no 8 phinda ngo 3 over 4 ithethe ukuthi sawusheka no 6 8 phinda ngo 3 hlula 4 sizaba no 6 8 phinda ngo 2 sibe no 16 ithethe ukuthi loo nto apha ngasekhohlo sawusheka no 16x dibanisa 16 yenze loo nto esinike loo nto u-8 phinda phinda ngo-3 umehlule ngo-8 izawucimana ke o-8 kushiyeke u-3x thabatha 32 kuba u-8 phinda phinda ngothabatha 4 ngu-32 yabona ke ngoku ikwelaa nqanaba siliqhelileyo okanye kwelaa ndlela siliqhelileyo singandula ke ngoku uhamba siyobeka ke ngoku o-x ingasekhohlo kuba umnumzana inkonde kwamaseko iyayithanda loo nto uba o-x babe ingasekhohlo ndiyawunyanzeleka ukuba ke ndithabathe uthabatha 3x macala omabini ithethe ukuthi ngasekhohlo ndizawuba no 6x thabatha 3 ithethe ukuthi ndizawuba no 3x dibanisa 16 zenza u 3x thabatha 3x indinika uqanda qox londo ziyacimana ngamagama apheleleyo ndizawuba no thabatha 32 oshiyekayo ngasekunene andiyithandi la 16 uhleli kabuhlungu bha kuyawunyenzeka uba ndimsuse ndimwelisele kweli cala ndiza kwenza njalo ngokuthi ndithabathe u-16 macala umabini ndishiyeke no-3x ngasekhohlo 16 thabatha 16 ushiyeke iqanda qox thabatha 32 thabatha 16 ndishiyeke no thabatha 48 apha ngasekunene ndizawuba no 3x zenza thabatha 48 andithandi le ndiba ndifumane u 3x kuba ndifuna u-x ubuqu bakhe ithetha ukulono ndizamohlula ngabani ngo-3 u-x andinike uthabatha 48 hlula ngo-3 indinike loo nto uthabatha 16 yimpendulo yethu echanekileyo ke leyo singahamba ke siyoyiqinekise agxebe singahamba siyiqinisekise ngokuthi siyifake pha kubuqu bengxaki yethu kuyo yonke laa ndawo ino-x pha kubuqu bengxaki yethu sifake uthabatha 16 sizawuba no-3 hlula 4 uvula izigweqe endaweni ka-x ibe ngu 16 dibanisa 2 esibe no yenze loo nto u-3 hlula 8 endaweni ka-x sifake uthabatha 16 sandule ke ngoku sigxomezelele la thabatha 4 ithethe ukuthi loo nto apha ngasekhohlo sizawuba no-3 phindaphinda ngothabatha 16 umehlule ngo-4 impendulo yethu izaba nguthabatha 12 dibanisa 2 ithethe kuloo nto nguthabatha 10 apha ngasekunene sizawuba no-3 phindaphinda thabatha 16 yonke loo nto uyohlule ngabani ngo-8 isinike loo nto isinike loo nto okanye uthi 16 hlula ngo-8 yakabini then umphindaphinde ngo-3 ibe nguthabatha 6 thabatha 4 sifumane uba nguthabatha 10 ibe ichaze loo nto ukuba impendulo yethu yesimelanto esingu-x esingu-16 ichanekile enkosi.